te koanga he wai ori mo te manawa me te kihi nui atura ko te tau aroha he inuma I te hongongoi rowinga hopua he hau ora nui atura ko te tau aroha o tūana te manawa kore koe piri mai nā reira me hoko ka katoa me hane no he au kati mo te marangai he ahi hei pai Tura ina heke te huka ko te tau aroha
Hook up.